ọ̀rọ̀ ya nà-abụ n’àlà. Chukwu nwere ike. Ọkọ nọ.
It's not about